Madume, ke a dumedisa. Ka leina la Morena Jesu, ke re dumelang, 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 and welcome to Mogadi Channel. Ka mehla ka Mogadi Channel re tlo ithuta le gona go bulega mahlo gobane ke morero kgolo wa lenaneo le gore nna le wena re ithute gobane ditaba tsona di gona, ditiragalo tsona di a direga letšatši ka letšatši, mme re a ithuta gobane tše dingwe tša gona ke kutullo ya mafelelo, ke tshenolo ge e direga, mme re lokela ke gore re batamele kgauswi mme re ithute o se ka dikwa ka mabarebare o dikwa go beng ba tsona ge ba dintšha. Ma motlhale re bona Modimo wa Mavenda Pudi gore ke originale, is originale Modimo. Oh Jesus Christ, Pudi ye e representa Modimo wa Mavenda. Modimo wa Mavenda ke Pudi ao batho ba Modimo. Pudi ya Pudi ya Pudi ya me ke yona Modimo o o khonziwang go Mavenda gore bona ba ikana goba ba ikgantšha ka Modimo wa bona o e leng gore wa ba representa e leng Pudi. Gobane ebile go diwa le sebapišwa mo ke gore ka ge e le gore e a bolaiwa Pudi ya jewa, go a jewa nama ya gona, e bapišwa le ge Morena Jesu bana ba Modimo le bona ge ba enwa madi a Morena Jesu jwalo ka selalelo ebile ba e ja le mmele wa gagwe. Le bona the same, go a tshwana fela gore le bona ba eja nama ya Modimo o ke wa bona o ba emetseng wa tribe eke ya Mavenda. Yo kgobošo e jwalo, wa tseba Modimo o ile a re tlhompha ka gare ga lefase, e rile ga bopa motho a re motho a okamele tsotlhe gore a re tsotlhe tse di leng mo lefaseng di tla ba ka fase ga motho. Mme re bona motho a tšea phoofolo Pudi ya Pudi nnete a e rorisa e bea godimo ba Modimo wa gagwe gore ena ka nnete o kamela Pudi e. Yo Jesu, yo ei wa tsa dilo di a direga, wa tsa re a ithuta go tsamaya ko go bona le matlho a jesa motho ka nnete. Re a boga, re a thietša, re a kwa gore ka nnete Pudi ke yona e leng gore ya o kamelwa ke yona Modimo. Ao batho ba Modimo go bošega go kakakaka, motho a filwe tlotla e kakakaka ya gore a phagamele dilo tsotlhe tse dirilwe ka fase ga lefase, mme be yena motho the same a yo khunamelang tseo Modimo a di beileng ka fase ga gage. Yo ya go tloga go le thata, go a šiša. Ke a tshepa gore lena le a ithuta gobane le nna ka nnete ke a ithuta ka gare ga ditaba tse ka moka.
This is the original Modimo.
Imagine fela se ke khunamele
ka Pudi. This is the owner of the title Modimo.
Ke botsa ditaba tsaka.
Using a capital letter G and a small letter G to represent God, or using a small letter N to represent other gods and a capital letter M to represent the Judeo-Christian God, which is means makes no difference. Because in our context, in the culture of our people, Mudzimu meant ancestors. Hence why this goat was also referred to as a Mudzimu. Back in the day, pre-colonial, pre-Christianity, in Bavenda households, you will find a black spotless goat. This goat will actually be referred to as Mapudi. Mapudi is a Bavenda word to mean grandmother or grandfather. You will distinguish their gender by saying Mapudi wanke guru or Mapudi wankara.
Modimo wa Pudi o
gona. So the females will get gura when they age, the males will karaha.
Mme o be o re fele maikutlo a gago gore na wena o di tseba jwang ditaba tse.
So this black spotless goat will be kept in every household. They will take a black spotless goat, introduce it to the ancestors and say, this is the original Modimo. This is the owner of the title Modimo, pre-colonial, pre-Christianity, pre-missionaries. This is the physical representative of the ancestors, a black spotless goat. Using a capital letter G and a small letter G to represent God, or using a small letter M to represent other gods and a capital letter M to represent the Judeo-Christian God, which is M for Modimo, means makes no difference. Because in our context, in the culture of Bavenda people, Modimo meant ancestors. Hence why this goat was also referred to as a Modimo, back in the day, pre-colonial, pre-Christianity, in Bavenda households, you will find a black spotless goat. This goat will actually be referred to as Makuru. Makuru is a Tshivenda word to mean grandmother or grandfather. You distinguish their gender by saying Makuru Bamkeguru or Makuru Bamkara. Okay, so the females will kegura when they age, the males will karaha as they age. But the word Makuru just simply means an elder, right? So this black spotless goat will be kept in every household. They will take a black spotless goat, introduce it to the ancestors, and say, this is your physical representative in this dimension. Okay, this goat will be the one that consumes all the first fruits of the household. You see, the first fruits you take to church, it used to be consumed by this goat. This goat is the ancestor's representative. Okay, so it will be called Makuru. Now, this is where I always laugh at people, especially right? There is that song, yeso mwana wa Maria, right? And then they'll go on this song to say, Vajiambo zivarendi mudzimu. That means you take a goat and you say it is a mudzimu or it is a god, right? And then they go on to say, Ndi mudzimu de anofaliwa. Meaning, what type of a god that dies and gets eaten? The reason why I always laugh at that song is because you guys in Christianity, your Jesus Christ has died. And every year you go to church to eat his body and drink his blood, but you make fun of other people that would eat their mudzimu. Because when this goat ages, it will be slaughtered and be consumed by the family, and then they will pick another goat and still do the upatla ritual to introduce that goat to the ancestors to say, this is your physical representative in this dimension, and then it continues to be the makuru of the family until it ages. And this is why people sing that song, to make fun of people that make their own mudzimu. But you see, mudzimu is our word. We get to define what it means, and in the context of Tshivenda, it did not mean the creator of all and the source of all moral authority, because we had other words to use to mean creator.
Ke tsapa ro tloga o ikwetse ka ditsa vetsa gago gore ka nnete pudi e ke yona e representa mudzimu ka hare ga maphelo a batho ba bangwe. Me ba ibitsa modimo ao Jesus Christ le yona e makeji pudi ya modimo gore ga botsebotse e ishwa kae go diragala ka yona ao e fiwa setulo sa go di modimo so yo ai o tloga go kisha botlhoko tate pudi ba re kwele botlhoko me a re tshwarele ka dilo tsa mohuta o je re di dira ke go monyenyefatsa tse tsona tse e le ba go di onyenyefatsa modimo. E fela modimo yena wa tseba, mme ke modimo wa tshwarelo, ke modimo wa di-second chance, ke modimo wa sa lekanyetseng motho dikarolo tsa gage. Mme re ikgopelela tshwarelo go modimo gore modimo re thuše re tswe ka gare ga ditlemo tsa mohuta o, mme re tsebane le wena, re boele go wena. A re boele re kopana gape ka rananeo le gobane re ya ithuta ka nnete mo motlhale re kwele ka modimo wa pudi. Ee, aowa, re a re re ya ithuta. Ska lebala go like gore video e kitime e fitlhele batho ba bantšhi. A re kopana gape gobane e sa le tse dintšhi o dula gauswi mme o se shute. Shala gabotse.